Blunder fool. E jiri ngonyo ogu. Kambi na aga no wana na akukọ chief imo worldwide. Na na akukọ na akukọ. Enu kule nga si na ihe gbasoro ogu. Tata ogu na ngọ paracetamol. Mo nwe ise wa mutoro ogu.
Olehi na moto ye.
Ihe na moto, moto ogu nwe. Onye nwe moto abadun pa ya wuro onye gafe gafe. O mati be gozuru moto.
Ngwe boy na phone now. Ke na moto.
Aso go boy ya na ro. So go boy ya na enyo. I don't bloody care. Mad no ga na echechi ihe o ma mene ngi no ga na na akun enyo. I'm going to get a job in the 10th of April. Le kwe ti nonso hunem mwoke. Asi ya ihe oru na owo Glorious Wave Plaza gekwenti Glorious Wave Plaza ana emepe ya na 10th of April ngono kwano na 13th Badejo Street erawo le kwano erawo bus stop nke no Ikorodu Road Lagos Sunday 10th of April obani triga gba nwa njinji geji from small mu aga me mc mu aga agbapi asa aga hu enwo chiki me pe plaza wa nro nga na se moto ke di kwa nwa glorious and ihe me pe ke kwa glorious plaza onye gaga aga kwa be no glory no nwe ihe mbo wo glorious ezi ma chikwa ihe mbo ihe mbo fita snapchat fita o ma ko
otere
ye mo se gina hu nga na rush m ngwe go ku ni credo time ihe aga rush mo ta ihe mbo russia na ukraine get nga ka inyo on the 10th of April, onye wula na ahu dunga, if you are a lover of good thing, if you are not there, that means you are a witch or you are a wizard. Ibi anga no na aku inu.
Enso ba, anyi geji wa ko waram gina abram
mo. Mo gina wa ko bra ba ti wentiti, wo
iwo iwo no si. Wo wa ti 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 ko aku na motu ya.
Ama melo na. Ti ko aku him wasago. Onye malaki wa nne mwoke. Mpya wa nne mpa, mpya lulu mamu direct.
Eh.
Yes.
Anyi geji wa ya gwa mna gina abram mo ba.
Don't be sala. Biko gbanye nwa moto ni achiga mki meje ga nabi.
Ya ke ga agbo ya, agbo ga hum ya.
Moto no de isim jaka.
Ibram bo mbiko si gbam biko si su mota. Gigi na akosh.
Na mele de be plaza ke gono.
Eh?
Eh, plaza ke le bien re.
Anya nwa plaza, mu na ge nwa plaza.
Ibi ta kwago. 10th of April. Onye ola na de from 12 noon. I will be there live. Onye na hudo. Ngbali ya zo gbe kwesu nkwu. Gbe gbo ya ne pere ya ga ga weekend. Nonsense.